Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Baphulaphule ke lapha ke siyakwaza ke nomba ke kaAndile Jali. Ithiki into xa into ngoAndile Jali indaba esithe zabe ke ziphinde ziyaphuma noondaba xa bebechwechule ke beyokhange into yokubana ke ingaba na ithini into kaAndile Jali phaa kwiSundowns ukuthi umfana omdala ke iSundowns ingathi ifuna itsho ke iyavuma into yokubana umfana omdala izamkhomba igeyithi umfana omdala ke uzawuphuma phaa ngaphakathi ke kuqela ke le Mamelodi Sundowns. Emva kokubana ke umfana omdala kuthiwa ke apha ezintsukwini umfana omdala bezalwa ke kwi-birthday yakhe umfana omdala iMamelodi Sundowns kange thumele nje nomyalezo omncinci phaa kuye njengoba iqhele ukwenza njalo ke kubadlali bayo rhoqo xa ukho zalwayo ke ithumele umyalezo thiwa phoa kuAndile Jali kangeke izidina ukwenza loo nto iMamelodi Sundowns ithi ke kuthiwa ke ngaloo magama okanye ke ngaloo nto ikhona into ethi kaSundowns singathi kuAndile Jali mfana omdala ifikile isigqibo sokuba nemkhulule phaa ngoJuni. Andile Jali mfana omdala nizawukho umntu okubana kuna 33 years umfana omdala xa uthi ukujonga phaa ngaphakathi kwi-midfield Sundowns ke ingathi sebe thanda ukudlalisa kutebarho mkwena kulaa ndawo kaAndile Jali futhi umfora omdala ke uyibambe laa position kuyona ndlela ngummangaliso. Into ethetha ukuthi uAndile Jali ke ngoku isidingo sakhe phaa kwiMamelodi Sundowns ke asikho. Siselapho ke kuAndile Jali kuthiwa ke teams ntathu ngoku ke ezifuna uAndile Jali isikakhulu ke iCape Town City abafana abadala bathi inkqonkqo siyamfuna ke thina uAndile Jali xa iKaizer Chiefs libele ukudlala. West and West uAndile Jali umfora omdala naye ebejonga into yokubana uzawucholwa phaa iKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs lona ke ikhaba ngamanqina onke isithi ke noko uAndile Jali ayithanda indlela ke aziphethe ngako umcimbi ke wembeko wediscipline. Kaizer Chiefs ke ikhaba ngawonke amanqina. Cape Town City thina siyamfuna njalo uzawulunga phambili. Orlando Pirates ke nayo ithi yamfuna kakhulu kuthiwa kumqeqeshi Orlando Pirates uzawulunga ke xa ethatha phaa uAndile Jali enze sho into yokubana ke phakathi ke kwandlondlo noteam kunye ke nomonara abe khona ke athanda ukumsusa phaa kulaa midfield avulele phaa uAndile Jali. Nize nikhumbulise khona uBen Motshwari ke phaa kwiOrlando Pirates abadlala laa midfielder. Into ethetha ukuthiwa ke xa ezawuthatha uAndile Jali mele abe khona ke umdlali kwaba badlali ke athande ukumsusa avulele phaa ispace ke uAndile Jali. Asazi ke amasabekelangeni Andile Jali umfana omdala nethelethuphe nje ngokuza kwakhe apha eMzantsi Afrika umfana omdala wathi xa efika ke Orlando Pirates yathi siyakwamkela izakuthi ngoba ke likhaya lakho elo Andile Jali zangavume wakhetha phaa iqela leMamelodi Sundowns kwake sizathu ezithile ngobana ke iSundowns abeke imali ezinkulu uAndile Jali wabona umfana omdala ukubana ke ngcono abheke phaa kwiSundowns. Yabona ke ngoku iSundowns umfana omdala ingathi ke ngoku iyamnyengeza iyamtyekeza. Asazi into yokubana iKaizer Chiefs sayizuphinda ivuke ime ngezinyawo na kona kona ukuthi iKaizer Chiefs kulaa poshini ngathi ke seyithande uqinisa ngoba ke nabo mduduzi mdansa nabo samkelo zwani bamengezinyawo abafana abadala naba ke abafana abafana ke noSithebe nabo Marte basekhona phaa kulaa midfield yeqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphula funa ke nike ningene nani stokubana ke nina niva njani ngaba nithi na sikhona naye isidingo sikaAndile Jali phaa kwiqela leKaizer Chiefs okanye ngaba nina nithi na uAndile Jali makabheke Orlando Pirates okanye nithi makabheke phaa kwiCape Town City. Ndawuva ngani ke baphulaphula ngoba ke uAndile Jali into yakhe umfana omdala ke ithande ubanzingi nzingi. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.